Polisi yamukubye nnyo 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 ku makya. Embeera si nnungi kubanga kakati tugwezaako kumubuuza kiki ekiri kigenda mu maaso taddamu. N'olwekyo tuli waredi nnyo tetunaba kumanya wekinagwera. Ab'eddwaliro nsanzeewo yandibadde nga nnaasi sofa jamuleteddeko kofi jamuletedde n'anywako naye tebalina ripooti gye bampa saawa eno egamba nti anaabeera bw'ati.